erinnya lyo kigo kyamanyi jenzirukira nefuna obukumi yegwe kigambo ekimulisa ekkubo lyange Jezirukira Jezirukira Nefuno ukumi Yegwe Yegwe Chigambo Echimulisa Echimulisa Echimulisa
Ukole vya makero, oliwa chitiyo.